Yini le manje?
Yini?
Le.
Into zam lezo ze ufuna into zam.
Cha ngitsasa nezithombe lapha yana ze cottage.
Izithombe for in manje.
Well, yeah, rent isa e cottage.
Oh, awungitshela ukuthi ufuna ukuqashisa nge cottage. Since from when kwabani manje?
Eh, masobe sikhulume ngaleyo nto ngibuza lokho. Yini le?
Izinto zami nje lezi ze social media engisebenzisayo mangenza i-content.
Social media manje maphendu no brakhla nganapi?